Kuphethuza impethu iqoko vula njengembemele. Makhaya amaningi kucatshenwe nje hhayi ithi khona owake wathuka omunye cha. Kubanga ukuthi inyanga yami, isonto lami. La ekhaya kunamabandla amahlanu akhonzwa, kuney'nyanga, umuntu nomuntu nenyanga yakhe la ekhaya. Bese lithi igama inyanga yakho ngeke iyedlule yami. Athi omunye uyahamba sifike sithi sangoma ubani lophatha umuthi omumbi ekhaya ngoba umuthi womunye komunye mubi. Uqoko vula impethu, uqoko vula njengembemele. Anibangi lutho nina cha, akekho futhi owakwathuka omunye kodwa niqhathwa into engafanele yikho ikhaya. Likhaya ngoyedwa osukele engamele. Sazoyibuka ke leyo.